Nababwiye yuko uzokwigana inoti uzofungwa.
Apa ndi kuri tere nayitere niterezwe n'amategeko asapeti apa kwa na piga football.
Gute ndongo ya Brighton nka wombera umupare
jena kubera umupare mbwabyo sako ndaguhanura kugira neza na neza ebane uje ku murongo kabisa
nani kintu ikintu cy'ambere manura nige
ikintu cy'ambere no kubwira nuko bujya umugore
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 ari tafauti y'umugore n'umugore
ari abantu bimvira yuko umuntu azotera imbere ariko agiye hanze nahanye nyene birashoboka kuvuga ubundi ico no babwira nuko abantu bose ako baradukurikirana kuri project z nuko ubu igihe caraheze igihe cyuko abantu twiga tuvuga ati turindiye ubuzi bwo mu biro
ni cyaha ikintu muri ko murategekanya kuburyo football y'abana nyene basi batunga basi sivu cyuko kuko umuvyeyi yumvise yuko ibintu arimo bimuha ubugari aramwankuraje ati jamwe mugabo bavuze yuko ari umwana bijemo anapigwa akagigiti
ari umwana tamwira gacambwira ati uri muri bya bintu by'umuntu
mwebwe rero nka football helps
bo icambere cyo cyo gukora no kuhabiza ibintu mubona twabazanye ngaha ku centre technique ni abuza abantu baba coach ba ma equipe nganye bari ngaba ikora babona bazatuma babahabiza ibintu nabaje
n'umwaja
afite agence yiwe kugira tuma agurisha abakinyi hanze
voila
nkuru yababonye ashobora guca atangura juste kubagira pibise kuva kuri
avuga
ati aba n'abakinyi biwanje ndabazi ariko narabamenye kuva baciye kure bagifite imyaka itanu aho bageze
Ah,
Tanganyika boy.
So ndongo Tanganyika boy entertainment. So ndumuntu yakuriye. Ndumunda timba kabisa.
Neje si nimba none ubona.
Kandi je nabaye mwibarabara iby'abantu menshi batazi. Narigeze kuba muri street yene cyo imyaka 2. Nafise experience y'imyaka 12.
Ucoma.
Ya ncoma. Reka nje mwibarabara ndayarondere make. Kubujye umuntu yoza kumva ashavuga ati none ufisa ngahe? Ndamwereka ati maze kuronka aya.
Mimi Friday, nugira Friday.
Ya Friday.
Reka ko yadukurikira, mi Friday ndakupitia pale. Friday nzo bahereza link ya Brighton. Si byo gya tu babone exactly byari byo gya tugende gufata na kamwe ya mbiri hariya udufana na tubonye twagusa ninga na zibonye.
Ya ndakene 7 million.
Muzobona ibyari byo.
Bashinga ikigo cigisha umuziki n'indi myoga bana mu barabara ndakene miliyoni 120. Arabe ko iyo mpano yiwe yashobora gufasha abandi bantu. Kuko impano ni yagupfana kubusa.
Ugeze mu
Imana izoyikubaza ati wewe rino niyo tarano naguhaye abandi bantu ko batacoye yigeze bamarira
babwire ko nase mavumba ati twaze ngo nta mu cameraman afise
ugaba arakora
arakora nka football helps ni kae kazoza ubona uri kuraraba izingabire Nkaye kazoza ubona igisho cyawe bivana na vision yawe byo ubona ku mupira muri rusange. Brighton VIP.
Freshi.
Wewe ndo mirire meka.
Aya, Jerry T-boy.
T-boy.
Yeah, T-boy ni je ndongo ye T-boy entertainment.
What is dance? T-boy.
Yeah, T-boy entertainment.
Yo, ndajoyo sound mara mavuta. Abwo ngomba nce ndongora umva gute ndongoye ga Brighton nka wombera umupare
je nakubera umupare mbwabyo sako ndaguhanura kugira neza na neza ebane uje ku murongo kabisa
nani kintu ikintu cy'ambere manura nige
ikintu cy'ambere no kubwira nuko bujya umugore
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 ari tafauti y'umugore n'umugore
je nakubwiye umugore
umugore
Burya rero umugore ikintu gihambaye mu buzima bw'umuntu hama birasaba neza ko ufata umwe ugafata ingingo
umwe none je mfata bangahe
ukavuga ati ubu ngomba
oya rindira gato avaye ko tubandanya gato oya umbwe yati
ufise abagore nta bagore ufise abo mwabyaranye
hari abantu bazi kumena amabanga kajye se banga niba mama babivutse none uko yakana ivyo wari
abantu bafise none
ufise banga ufise banga
je ufise umwana umwe yitwa Rayton
Rayton
ya n'umuhungu
umuhungu kwe kwa mwisoko Rayton
Rayton ni izina rya mateka so kwe ha je sanzo yitwa Brighton
nyina
nawe yitwa sinshatse kuri vugira nyene gusa
ndari mwo kare
ari mwo Ray nanjye ari mwo Ton giwanje rero rifatanye mugabo kandi tugiye kuraba Rayton dusubiye nyuma muri UK bara abantu barafise band muziki babita Raytons.
Raytons
bavuza music live, so naje kubera sana
music live. Ngwa sogeye mbere kidogo. Yes. Jo bamanyimbo banapiga piga pako sawa na famu ya mbere. Ile IFH waruriza ino shira hamwe none.
Ya IFH tumaze gukora ni bikogwa bitandukanye by'ibikogwa rusangi aho kwa gatanu ndatuheze. Twa twakoze ibikogwa rusangi. T-Boy Entertainment kwena sanze ndi muri yali Young African Leaders Initiative. Mugambi wa Obama wogo kwerekana yuko ugwaruka go muri Afrika. Zigenzwa guteza imbere Afrika aho tugenda mu mahanga tugapotera tugahinduka abacakara wa mahanga mugihe twogenda twese ni bande bazoteza imbere Afrika kandi ari twe nguvu za Afrika.
Okay, tusogeye tena mbere jama muziki kuri ico nyene ico ni kintu gikomeye. Ndibaza agapira wakabonye gato wa pete bakinyenga.
Yego,
wavuze yuko umugambi wabo bamuvuga gote
ati umugambi
guteza imbere Afrika mutarinze.
Ya tutarinze kuvuga neza yuko ari abantu bimvira yuko umuntu azotera imbere ariko agiye hanze. Nahanyene nyene birashoboka.
Okay.
Kuko mu gihe twebugwaruka twe nguvu z'igihugu tumye twiyumvira kujya hanze. Tukumva umengo twese twoherera hanze abandi bagagwa mu maosea. Nacho bizoba bimaze. Kuko hariya uburi umuntu w'umucakara.
Umucakara.
Uburi umucakara hanze kuko nimba woza masani mu restaurant yerevre uraronka amahera. Mugabo leadership yawe ntanu namwe izo kwigera ibonekera. Kujya butwari bwawe uzoga muri umuntu wo hasi ntazina zo kwigera wandikisha muri ico gihugu biboneka neza kubujyo uvuga ati rirashimishije. Okay. Ariko nga mu gihugu koze ibintu biboneka neza yukuri mu leader uri ne uvuga ati nk'icitegererezo nk'ikiyo cy'abandi bantu. Urakora ibintu bikabonwa kandi bigashimwa kandi ugasanga uri guteza imbere igihugu cyakwibaruze.
Okay.
Akoja guteza imbere amahanga.
None ndibaza wabonye amatale abantu bapeti.
Yego.
Ubabonye mu ajya ama potentiel. Nkawe we wakurikiranye izo nyigisho uvuga yuko ifo yuko abanyafrika tumenye ngene twiyubaka. Wowe uravya amatale angana kujya. Ko burya warazi yuko tala ari ikintu gikomeye ingabire ni nza haba hari bihugu byinshi bitunzwe.
Yeah.
Ibihugu byita bamaze gutahura yuko bategeza kwiteza imbere kuko nizo za Amerika. Ara dufite abantu bazubatse suna comprendre sasa juu izi talent zishikure wewe uravye bipeti nyene n'umu leader wewe ugisho jyawe nyene partager kubyo iminwe ikora inyura inyuranye pako ari ikintu bibi inyuranye ugasanga umwe afise ikafise talunda no wewe nyene igisho jyawe parti kuri kino yihogwa tuyemo cya football cyane na bapetu ravye ingabire bafise.
Ya abantu bapeti ingabire no bafise ni ingabira nidasanzwe kuko burya umuntu usanga afise ingabirano mugabo muri Afrika ikibazo gikunda kuba nuko bikigwa n'abavyeyi.
Okay.
Ugasanga umwana arakina football mugabo ugasanga atashe muhira acambwiye ati wage muri bya bintu by'imipira yawe.
Okay.
Ugaru no munsi ntujya
canke ni kubera atamusaruro ukwiye ariyo mpamvu acabona bya bintu.
Oyaye umuvyazo gukunda ariko wateye imbere. Ariko yangabire yaguteje imbere niko umuvyazo ushagaruka bwa tujya ni wa muhungu wanje. Azoza kwigina ngo umuhungu we mugabo bwa mbere ubijamwe yahora avuga ati ivyo bintu bikurajya muratakaye uri kuramara amaza ngaha.
Okay.
Nuri kuriga nuri kuragirane
mugabo tugerageje kurabaga Brighton tukagenda no muri nawo tukova mu Burundi. Narakurikiranye histoire ya Sadio Mane.
Yeah.
Ingene yashoboye kunyengetera arava muri Senegal arashika mu Bufaransa bwa mbere mu nyuma shika muri Liverpool urumva yarafise ingabire ari muri kijya gihugu. Maybe muri kijya gihugu yari arimwo nta bwa bushobozi cyo cyari gifise ku buryo Sadio Mane ahari ubuyo bari Sadio Mane ufite nkeneye izingabire ku buryo umuntu atokwifuza hanze. Sibyo mwibabigisha muri yo yari nico nkeneye ufite kugira umuvyeyi ntazo kubwira ati ngo vya bintu ufite aho ufite no nkene ibivane n'izo nyigisho zanyu
ni kuvuga ubundi ico no babwira nuko abantu bose ko baradukurikirana kuri project Z nuko ubu igihe cyaraheze igihe cyo ko abantu twiga tuvuga ati turindi ubuzi bwo mu biro.
Okay.
Ubu hageze ibintu no kuvuga ati nibihe byo gutungwa n'ingabire umuntu wese afise igashobora kumubeshaho.
Okay.
Kuko umuvyeyi cyane cyane arabifisemo uruhara mu ngabire z'umwana yaba ingabire gutera imbere cyane gusubira inyuma.
Okay.
Umuvyeyi arabifisemo uruhara cyane.
Mm.
Kuko ugiye kuraba izi ngabire ntizishobora kugarukira hano.
Okay.
Turavuze abantu benshi bakina umupira kera. Wasanga muri premier ugasanga twakina kibangano.
Kibangano.
Ugasanga rakina kibangano neza mugabo. Ugiye kuraba ugasanga iko imyaka yagira hera. Wa mupira ntawo wamushikanye kuberi.
Okay.
Yarabuze ahantu yoja kugira yerekane ya mpano yiwe atuma yibandanya. Kuko impano cyangwa ingabire ni giti. Utakivomeye kiruma.
Okay.
Ingabire kandi ndayifata nki tara urya tara umuntu ashira munsi inyuma y'inzu. Irya tara inyuma y'inzu canke giti cy'umwembe umuntu tera kubarabara. Siki wawe wenyene. Nici ni cy'abantu bose bahita ashobora guca ko akugamizuba cyangwa imvura cyangwa icyamye kimyembe nshobora kuyijya wenyine aho igitari gwawe. Abacamura ko ni benshi. Ni kuvuga rero ijya ngabire wowe ubufise hari undi muntu ashobora kuyibona akavuga ati ngabire nayo nyene irashobora kunyinspira ashobora gushika hano. Rero muri icyo gihe wa mwana niya bigumamo akabigumamo hazogera barurangiranwa kuko umuntu wese abafise inzira acamwe zo gutera imbere. Rero umuntu wese si kuvuga ngo acatera imbere ku rugero.
Mabuja ntibarangandika jewe. Mabuja ni mode selfie ngo manda kubaza gato mabuja twari ukintu cingabire n'uyu mwene wacu ko nawe naravuza akaziki muri vire bana basaido ntibazonkiza genda mwibuka saido tukira ba petit nkaje ka Philippe kujya nyene kwa yangana aranyengetera ashika muri Hollande sivyo ubu ni rurangiranwa iko na lare iko bien aba petit ko turaba mupira wabo nabone barafise talent atari yavuze yuko muri programme barimwe rya Obama nuko abanyafrika bonye nebe yubaka none nkambwe mwishira hamwe nicaye kintu muri ko muratekanya ko ino pepiniere kugira tubone yuko dufise hari abantu barurangiranwa bari local urabona butanside yagiye kwinjira muri Tanzania urabona yuko nubu tugwa duposta ngo ari mu muri entrainement none nicaye kintu gihari kubyo urugwaruka muri ko muragaragaza ingabire zabo kubyo twokwibona natwe mu Burundi haza nk'umukinya vuye hanze ijya showbiz bamugiriye ati nakagiye kwinjira mu Burundi ijya valeur ijya valeur kaya gaciro duhere kuri zino ngabire ngene mufise nga ivyo muri ko muratekanya mbe nka football helps ko ni football helps nyene abashobora kubera Yesu football y'u Burundi mwandi bane funya tani jibo fwe sinzi kuki kibaje ndo gitaho association yitwa football helps helps no butabazi sivyo wowe urakuravuze ari abantu mwakinana kera
twakinana football kera mugabo gasanga ingabire zawe
ntibazibandanije zavuye kubusa sivyo aba nabone football helps kandi bana yuko ariko logo y'umwana nica ikintu muri ko murategekanya kubujyo i football y'abana nyene basi batunga base sivyo cyuko kuko umuvya yumvise yuko ibintu ari mwe bimuhubugari aramwankuraje ati jamwe mugabo bavuze yuko ari umwana bijemo anapigwa akagigite
ari umwana tamu yiraga cyambwiye ati uri muri bya bintu by'umuntu
mwebwe rero nka football helps
bo icambere cyo cyo ukora ndakuhabize mubona twabazanye ngaha kuri centre technique niba uza abantu babakoca ba ma equipe nganye bari ngaha bari kwarababona bazatuma babahabizibirite
na nuno mwaja
afite agence yiwe kugira tuma agurisha abakinyi hanze
voila
nkuru yababonye ashobora guca atangura juste kubagira pibisite kuva kuri
okay
hagati aba n'abakinyi biwanje ndabazi ariko narabamenye kuva bace vlog isimyaka itanu aho bageze kandi bari kwaraja ni kure cyane
ofete okay visibilité yeah. Okay hanyuma inyuma yavyo ko aba peturumva mugeza ku myaka 16 après 16 abisha bigenda gute mu cyamu mutari utaronse mu waja
hariho amakade asanzwe nganyane mugisaga cha Bujumbura nka kade buyenzi kade ngagara kade hose mugisaga cha Bujumbura zirahari nizo bacha bevori wam ama bavuye makade aho ya 3e divizo agenda baduga gucyo urumva usanzwe afise ingabire ukina umupira
murafise nyene umva ni direct acha umva akuya 16 acha bandanya direct
c'est équipe ya kade déjà kade urumva abashaka kubandanya bevoriwa ntawe babuzaje muri ekipe ya kade hanyuma tukaba tuzanzwe mu ekipe atandukanye ngo mwisagara
wewe ubona ibi bintu ugira ari football helps sibyo sinzi yuko yakunyutse
jewe je mvuga impano en general
ni impano en general
impano en general uko nishobora gutunga umuntu kuko burya impano nayo ko ndavuga ati ni nk'igiti umuntu atera kwibarabara igiti cy'umwembe ntukijya wenyine
uragisangira n'abandi
rero niyo mpano rero usanga umuntu ayifise ugasanga igihugu nacyo kiriko kirayironkera gakoyoko igihugu kigagutuma ko kubera kizi neza ko ofisi iyo mano igihugu gikeneye yabwo ati nakavise imana turamukeneye azayigaragaza amayampani mutunge nivyo bintu novuga ati ubu hagezweho ko dutungwa n'impano umuntu adatungwa n'akazi kuko akazi karahera mugabe impano ugumye yivomera ni giti kiguma gikura
reka rero razi rero arabaniga bariko baradukurikirana batazi no muninja umuninja mwamujama bayifitiye agatari kiwe mu gisagara sivyo manake hajya wewe kugira ubahuke dabor ubahuke ucike gitare wende mani my buri kodi ntabantu babibaza yuko umutimba kanze ke umutimba no gutimba nyine
so umutimba yivuye mu gutimba ama city boy ni Tanganyika boy so sanze ndongo ya Tanganyika boy entertainment so ndo umuntu
yakuriye
ndo mu ndatimba kabisa
naje si nimba na nubona
kandi je nabaye mwibarabara ibyo abantu menshi batazi narigeze kuba muri street ile no cy'imyaka 2 so muhira natotse bya ndi nyene bivuga ati ndashaka ma revolution muhira nini nda singume ahantu muhira baguma bambanira ifo kongenda
ne kugira so,
jere narabonye ubuzima bwo muri street nico gituma naciye ngaruka mvuga ati bajya abandi basigayeyo kubera iki ntorondera ikintu ahantu no bashira babe bakeya mugabo nshobore kubahindurira ubuzima bwabo muri kazoza bagahinduka ubuzima bakava mu biyayuramutswe na jibiyayuramutswe narabifashe igihe kinini
ibangi
ya naracomye vraiment hose ndabivuga narafise experience y'imyaka 12
ucoma
ya ncoma mugabe imana yaramfashije ndabiheba so nico gituma numva fise umuhamagaro yuko hari abandi basigaye mu ibarabara no kurayo abashyira ahantu mu kigo kikabigisha imyuga cyane cyane wo kuvuza ibyuma by'umuziki n'indi myuga itandukanye bagahindurirwa kazoza kuko hano ku isi nta myaka igihumbi tuzohamara mugabo mu myaka mike dufise urashobora kuva ngaho hindi ubuzima bw'abandi bantu bakeye
okay ukabe influence
kuko burya nacyo nasanze atacyo bimaze kubaka etage ugasanga uyibamwe wowe n'umugore wawe n'abana babiri ugasanga ibindi byumba byose biragaragara abandi bantu barara mu ibarabara ugasanga umuntu barajya injya zirasigara izisigaye bazita mu yarara izo badatayemo yarara bazihimbwa umukozi yihenza ziye n'umwana arenganye mu ibarabara bacamubwiye ati wowe urazi rero burya karaheze akazi karaheze oro zijyanja wozi umuntu wobo no mengo ni ntacho zitwaye mugabo hari umuntu aziriye yumva yogego cyangwa ugasanga abantu baratora impuzu bakaziturira ntacho bimaze guturira impuzu zihujya muntu nawe nyine azikeneye azambare hama nawe nyine abone neza ko ari umuntu nk'abandi atari umuntu wo guta mu ibarabara kuko ugiye kuyaga nabo bajyana mu ibarabara barakubwira histoire iyo bavuye
sasa tiboy jahondi rero wana wewe urumu je ndavyise gutimba
je ndatimba gutimba
n'ukubahuka n'ukubahuka ni ibintu hari ibintu wafite hari abantu hari umuntu akunda kuvuga ati igihugu cyacu kiri vyeje turi turuva turi ko turi kusanya mu kintu kimwe kandi hari ibindi bintu byinshi nkabwo mumaze gutembera ndazi stories ya urazi ko ndayize nyinshi hari ibintu ubona usanga bitunza abandi ahandi hantu me hapa kujya kubikamu hapa na botani moya mbiri wewe nicaye kintu ubwira sabe nicaye kintu ubwira abandi bajoye ne ko je nkene history yawe nyinshi ifunzo gusanga ari ya kuri tere twabonye amatala mugara abantu batinya kubaka kuze investisa mwo sivyo nawe wamaze ubahutse peu importe uko tubatungana twose mutwo buronka bashaka gushinga ina ukubahuka ni kumwe bro namba ugenda muri town ukavuza umuziki ntivyari bihari ayo uronka nayo nyene arundi umuntu ashaka kuvuga uti
je ni kuvuga ajya muri ville mbande muri fundraising ndiko ndarondera uburyo bwo kubaka icyo kigo
voilà yego
mu buryo abujya nasanze nta muntu azoza kugufasha utari kuri tere je navuze ati reka nje kuri tere imigambi ndayivise ndawuvise umugambi usaba amahera menshi n'umugambi usaba imiliyoni 120 ndavuga ati nzo yakurahe naho ndi buyaronke reka nje mwibarabara ndayarondere make make kuburyo umuntu yaza kumfasha avuga ati none ufisa ngahe ndamwereka ati maze kuronkaya
mimi Friday nugira Friday
ya Friday
reka ko yadukurikira mi Friday ndakupitia pale Friday nzo bahereza link ya Brighton sivyo ugiye tu babone exactly vya rivyo gato gende gufata na kamwe ya mbiri hariya udufana na tubonye twagusa ninga nazibonye sasa Brighton akajambo ka nyuma kwa tuje kwanza kubaho
so akaja uyu
mugabo yumvise arakeneye 7 million 7 million
ya ndakeneye 7 million
muzobona ibyo ari byo
bashinga ikigo cigisha umuziki n'indi myoga bana mu barabara ndakeneye million 120
akajambuka mwe
umaze kuronka mayera make cyane
akajambuka nyuma yero mukuba ukahugira tuzoze tudevelop
akajambuka mwe notera kama umuntu wese afise impano ayigaragaze ntaguma yicarise ayigaragaze arabe ko iyo mpano yiwe yashobora gufasha abandi bantu kuko impano ni yagupfana kubusa
ugeze mu
imana izoyikubaza ati wewe rino niyo tarano naguhaye abandi bantu ko batacho yigeze bamarira
babwire ko nase mavumba ati twaze ngo nta mu kamera mana afise
arakora
arakora
ni ho kivuga rero ngo ni iki ngo
nacitwaje
ngo nabuze mu kamera mana ngo nta nkuru ntanga
afite telefone
tanga
telefone n'ubwiro gazirako
so ni vyo rero nagomba bwira abantu bose ama ngatumira abantu bose vraiment mu mutima bazoze baracyajya kwa gatano muri vire hajya house isoko ya kera ya Bujumbura bashire mu jarama jana bira majana 5 gihumbi ayari yose babona boshobora kugira mbandanye ndo ndayegeranya shike kuri ya miliyoni 120
7 million
yego
bro iyo ngo ya kwanza utazipata aje ni kupe 5 wenda kwa tupige story yote full ya fresh president uko bien nikupige moja selfie au uko mkazi ah fresh ngo tupige moja mbili hapa mko muiona eh moja mbili sasa si atumo
ah wewe huko
ni za watoto hizi
yes buda
uko fresh
karibu sana nashukuru sana karibu mumere buda la fan
Coca
ya hatari.
Kijana uko fresh.
Project Z.
Eh, mwabonye story filme irangiye. Eh. Tunye mbwa nti baratanga ubushimwe we.
Ubushimwe gwatanze.